Taganizani za mafuta umwe munga tekumana nao, mutangoti mwadzidzidzi, mwapezeka ndi vuto la maso, kapena kungoti pa, mwasiya kuona. Nduze ningati mukhoza kukwanitsa kugwira ntchito ndi kutakataka ngati mene munkachitira kale. Ndizachidziwikire kuti moyo wanu sungakhalenso chimodzi-modzi. Pachifukwa ichi tonse tsopano tikhoza kuvomerezana kuti maso ndi ofunikadi kwambiri pathupi kapena titi pa moyo wa munthu wina aliyense. Ichitu nchifukwa chimene bungwe la Blantyre Institute for Community Outreach, Bico, lidakhazikisidwira mchaka cha 2008. Ndi cholinga chofuna kupewa ndi kuthana ndi mavuto onse okhuzana ndi maso m'Malawi muno.
Kwambiri Mr. Director ndi committee onse. Ndi kukhulupi na kwandita na kuno kuti spring lili komiti kuti ndidzafotokoze kuti ndi chifukwa chani ndinayika 0-1 poonjezera kuti malo wa 250,000 ndinayika 2,500,000 si chifukwa cha ine kufuna kwanga iyayi kuonjezera 0 amene ndi chifukwa chakuti ndili ndi vuto la maso sinda babe wakuba chifukwa kuba ndi chimo. Makola nga ndikuza kuti ukadzagwira ntchito udzafikire kuchoka pa ntchito usanabe. Tolinga janga ndimafuna kulemba 250,000 kwacha. Koma mmalo mwake ndinawonjezera 0 winayi kukana ngati 2,500,000. Ayi bwana, ine kuba ndiye zachilendo kwambiri kwa ine. Ndidzagwira ntchito, ndidzachoke kupita kumudzi, ndili mmene ndili limu. Ziko mkwambiri bwana ndikhulupira kuti ndafotokoza kuti
bwana simula kuri magrasi abuno abamamba Bico Eye Care Center abuno abamamba ukwizera ndi mabwana takino.
Bungwe la Bico limagwira ntchito zake ndundu na waza umoyo kumanso nduna waza mapunziro mdziko muno. Bungweli limagwiranso ntchito zaka fukufuku wa matenda amaso mzipatala zosiyana siyana mdziko muno. Pambali pa ntchito zosiyana siyana zomwe bungweli limagwira, bungweli linatsekulanso nthambi ina ya ntchito zake yomwe imatchedwa kuti Bico Optical Center. Ku Bico Optical Center kuli makina a kompyuta oyezera maso omwe inuyo mmatha kupita nkukayezesa maso anu mwaulere. Ngati mwapezeka ndi vuto lililonse lokhuza maso, iwowo amakupatsani uphungu woyenera. Komanso ngati nkofunika kuti muyambe kuvala magalasi, amakuuzani komweko. Ku Bico Optical Center mukapezakonso magalasi a mtundu uliwonse, ana ngakhalenso aakulu, pa mitengo yoti inuyo mutha kukwanitsa. Ndi 3,000 kwacha yokha basi, inuyo mutha kukagula magalasi kumeneko. Mukakhala inu okonda za fashion, mutha kukagula ma designer frame monga Ray-Ban, Gucci ndi ena osiyana siyana pa mtengo wa 40,000 kwacha. Komanso kumeneko kuma pezeka nsoma top class lens osiana siana kuma pezeka nsoma glass ajauti omweo mmatha kuwerengera omweo adzuwa komanso ngati mafutika kuona pafupi kapena ena mafutika kuona patali long sight kapena short sight pa chingereza maglasi omweo mmatha kugwiritsa ntchito 3-in-1 ngati muli pa medical scheme iliyonse kuphatikizapo mazim dziwani kuti nkotheka kulipira mabilo anu kudzera kumeneko ku Blantyre head office tipezeni kuchinyonga kupitirira ndi msewu womwe wadutsa pa number 9 kutsogolo komwe kwathera msewu watala gate number 37 ku Blantyre komweko mtown mweni corner road msewu wapakati pa Bombay Bazaar ndi City Boutique tipezeni mu City Clinic ku Blantyre komweko mutha kutipezanso ku Sanweka mu Trade Fair Grounds stand number 16 ku Zomba Bico ili mchipatala cha Zomba ku department ya maso kumanso mu H. Adams Building pakona tikamapita mu depot ya Zomba kumangochi Bico ili pafupi ndi NBS Bank kuncheu Bico ili paboma penipeni mpepere mwa msewu wa M1 pafupi ndi engine filling station amalawi dziwani kuti ndi cholinga cha Bico kuti pofika mchaka cha 2020 tidzakhale titathana ndi kuthetseratu mavuto onse opeweka okhudzana ndi maso kufuna kufunsa ndi kudziwa zambiri imbani pa 01 875 377 kapena 0881 517 008 kapenanso pa 0998 001 570 kapenanso mutha kuimba pa 0881 940 064 kapena mutha kutipezanso pa website yathu www.bicomalawi.org kapena Bico Optical at bicomalawi.org Blantyre Institute for Community Outreach Bico ukondeni moyo wanu.